Sasa mimi naona ni tumefanya nini? Mimi ningekuja then mimi bedroom design si general from mine hata ya hoteli kwa.